Kai te rongo o te kaunihira arohe o te tai toke rau ki te raki I ngā tāpaitanga kōrero mo te whakahounga mai o ngā whakaitanga whakahaere rawa ki te taupuni whakatika waipara ki te moana o Hokianga. He oe noe ai ki ngā hapū kārea no kia whaihua I ngā tukanga o te wā. Kai te hia hia whakahokia te mana o ngā terenga wai kia rātau. Kaya Michael Cagley, te roa ngāke.
Ko te paringa waipara I te tai toke rau, he raru I ngā wā katoa o te huarere kino. Ā, kua hōhā katoa ngai Māori te ngoikore o ngā mana Pākehā ki te rapu oranga.
Kaua I whakapirongia tō tātou nei awatapu. Kaua. Whakarongo e ngā Pākehā, whakarongo ngā taringa Pākehā ki te reo o te Māori. Whakarongo ki te tikanga I tuku iho mai ki a tātou. He taonga tīna. Tiaki te awa Hokianga. Tiaki te moana.
Ko te hia hia o te kaunihera o te tai toke rau ki te raki, he whakahau I te whakaitanga kia tuku waipara kainga ki kārea no kia tātari hia. Mā tētahi paipa e tautoko ana ki te papamoana o te Hokianga, ā kā puta kia ringi hia atu ki te whenua.
The desecration of our harbour is something that none of us here appreciate or support.
Mena I whakai tonu te kāwanatanga, te kaunihera, ko Wairaini, ko rātau I mau te mōhioranga pea, I mau te mana ki te whakatika te moana, e kore rātau I rongo ki te iwi Māori. Ka hore ro, ko pau katoa, ko pau katoa te pai o Hokianga.
Kua waru taunga hapū o te Hokianga e tohe ana ki te kaunihera mō te mana ki o rātau wai. Nā, I te rangahau rātau he hara hei ara pai ake, kia kore rawa ai te parahamuti e mutu atu ki roto I te wai.
Me kī rā ko te moana ko tō tātou pātaka kaitera, mai rāno he taonga ko tā mātou he tiaki. Ko te tūmanako, me mutu te tuku I te tūtai ki roto ki te awa, me whakatū he kaupapa ki runga I tua whenua, atu I te moana. Koera tā mātou e rapu nei, e hiehie nei, ka whawhai nei mo te tika o te moana.
Kā haere tonu ngā hui tai noa atu ki te praere, ā ko te tūmanako a te iwi, he ara e ora ai te wai o Hokianga, kā kitea. Michael Cagley, Te Ao Marama.